Donc ikintu gusa nshaka kimenyekane gatonye kuri Arnaud Photography nuko Arnaud Photography umuntu yaramunzi ejo haheze nuko mubona no munsi nabantu babiri batandukanye kobera nkubu umuntu azombona mu minsi 2 3 nuwa mbonye mu yindi minsi 2 3 itandukanye turatandukanye umugore umugore abana n'abana nyene abiwa abana babiwabo n'umugore Jenny bana je nyene
uvuga ngo ubu Arnaud tutukuboko
oya ntaki oya ntaki riko vraiment ni tuzuvuga ngo twarahebanye kobera umva twarabage kujya bagenzi hari igihe umugenzi mubonana mu minsi mikeyi bakababona nk'iminsi 2 3 muri kumwe n'ikindi gihe mupoterana wanashaka n'umwaka ugahera donc yaho bahabaye gutakarana sino nejo wotubona turi kumukacho uvuga ngo ah ngo bwa bonye ngo bandi bari barahebanye ngo basubiranye oro soko byari ntitwari muri yo ntuze gusa ikintu ico kintu cyarambabaje vraiment twari kumena Bentura yaciye afata namare tifata taxi udusanga hana hana hacaraza adusanzeho niho aniera ewane aniera yaciye avuga ati mfatira taxi nsubira iyo narindi mu bagenzi basi turamufatira deplacement aragenda urumva
niki cyakubabajaho
ikintu cyambabaje nuko iyo muri kumwe n'umuntu akagira ikibazo vraiment kumutererana ikibazo ntibari byiza yarasiguye yarazanye motive avuga ngo ngo abakobwa ngo urabizi nawe ngo abakobwa ngo nguri mu gahinga ngo izisaha oro
kandi n'umunzi mwari mujanye
nico gihe yaragiye mu bamwe donc abakiriya baba bagize ubumwe na nyabakozi hakaba burya budiri bwa pembeni ba ega ukuntu je nibwa numvwa abakozi kwanza baranyiba nari maze gufata amaka menshi ku buryo vyashika nk'abakozi bakaza bazanya amakarte memoire yabo bagafotoreramwe abakiriya pembeni bakinyidiri n'abakiriya ni ukuvuga iyo kayibaye haba habaye korabo sawa wayigeze ugakora urumva yuko mubansubiza inyuma nawe warimo sawa ni ukuvuga izo ka rero zarashika kenshi nkabona nuko abantu buzura nkaja kuraba ku mwisho w'umunsi nkabona amahera ntiyinjiye haba habaye korabolasiyo y'abakozi n'abakiriya ni ukuvuga rero umukiriya kumbure hari ukuntu yariha make ahaye umukozi
yapu bakunzi ba Burundi Iwacu TV ni waze ko mumeze neza cyane nkakuba kuntu namaze kubimenyera yuko iyo mumeze neza Sky Nice Bandito reka ndababwire ngo inyuma ya kamera hari Fizzy Boy ni Fizzy Boy ariko aragerageza kuba amasanamu meza ngira ngo murayibona yuko bidasa na bya bindi bya kera yap murabizi yuko Sky Nice yo namaze kwishyikira kuri terrain mba nje kubaha ijambo mba ndabazaniye bishasha mbafise n'umutumire kuko iyo narinze nsohoka studio za Bondi Iwacu nkaja hanze mba nagiye kubazanira amakuru simba nagiye jenyene mba najyanye na Fizzy kugira ngo abashe kubashyikiriza nayo mayimaje mubona imeze neza impande yanjye ndi kumwe n'umupapa attention n'umupapa nagira abantu batangira kwandika ngo mwegiwe nimero ndi kumwe n'umupapa ariwe Arnaud Photography novuga nkini n'umufotografe atsidina mu Burundi muri Burundi bwacu hamwe novuga ati Bujumbura atsidina no muri quartier yacu novuga ati n'umuntu abegabega vise muraza kuvyumva reka ndabwira nikora subscribe ku muntu atarakora subscribe ndakubwira nti uje no kunayajisa muri commentaire hama twakire umutumire wacu muri camera za Bondi Iwacu TV ya reka ndakwakire Arnaud Photography muri camera za Bondi Iwacu TV ndamukiriza abakunzi ko baradukurikirana wongera ubibwira neza na neza Arnaud yinde
ndaramukije abakunzi canke abantu bakurikira Bondi Iwacu TV hama nkuko mwabyumvise ndi Arnaud Photography nkabanzwe cyane mu bintu bijyanye na photography muri kano karere tuvuze u Burundi no hanze y'u Burundi niko nzwe cyane muri iyo domaine cyane cyane ibintu bya photography
yap ni Arnaud mvuga nti studio ya Arnaud Photography igitangura yari studio no bwati y'amateka siyo tumucarama aho iherereye ari naho ikiri ubu unyu ni novuga ati ni studio yabica bigacika ni studio abana benshi novuga ati ugaruka rwinshi rwirukiramwo kwifotoza ariko ubu bikaba atari ko bikiri ni kubera iki gamo
ya impamvu ni nyinshi kuko ndavye tugitangura turi mu bantu ba mbere batanguje photo studio twe tugira numvise photography zifite ama domaine menshi hari habagira ama photo shoot hari habagira ama photo ama science photo zisanzwe bikavana n'ama materiel bakoresha ariko twebwe twamenyekanye cyane bivanye n'ibikoresho twazanye muri kano karere bitari bimenyerewe no kuvuga ibyo bikoresho byari bizwe muri GTC n'ahandi bita muri Dada ngira ngo no muri Akezanet donc ibyo bikoresho kwera byari biri muri Ville gusa kandi bikaba ugiye kwifotoza byari bizimvye gero twe twamenyekana nuko twavyegereje abantu baba petit canke abantu baba jeune benshi babona amafoto kuma bakunda kwirikira ama réseaux sociaux cyane bakabona kuma face bakabona kuma insta gucyo bakabona uko izo foto ni za abantu bo hanze za Kenya Tanzania hehe bakabona yuko ni ibintu by'abastare bagezweho cha tuyo bazanira ngaha hafi mu karere hama hacara ba promotion ivyo bintu barabihurumbiye cyane kubera ntavyo bari bazi ntavyo bari bamenyereye Toke rero abantu baragwira baramenye kuburyo banakubonye uri kurafotora dukoresheje ibikoresho twe twakoresha baragusamarira nka kujya kuntu dufata umuntu abonye imodoka ubwa mbere cyangwa abonye ikindi kintu cyanke kera ubonye umuzungu ibintu nk'ibyo no kuvuga rero uko kudurumbira baca baravyitaho cyane barabikwirikira haca harabaho kubiharara hamwe abantu bafata amabegi nk'abagiye mu vacances ngira ngo niko mwari mubizi ntibagiye namwe bwe namwe mu bantu namwe nice sky
mu bantu bagize publicity
nice ari nabatumye sky nice amenyekana no photography arimo ku mafoto yakanga nyene aha fotorerwa sawa no kuvuga ico gihe byari ibintu biri hake bitamenyerewe baca babibona babisanga biri carama na mutakura kwera iyo deal twagiriye hamwe na Obama twagiriye rimwe kuzana ibikoresho tubizanira rimwe dutangurira gukorera rimwe donc twari abantu babiri muri nonoro twari tubifise kuvuga abantu na za kanyosha za heza musaga n'aba interior gitega ngozi bose baraza kwifotoza nico gituma abantu bari benshi uti rero byagenze gute kubumenga siko bikimeze ico kibazo nikitangaje naco nyene ni nka kujya kuntu umuntu ashobora kugira ibotike canke sano do coiffure ari wenyene mu karere atabantu benshi bahari mu nyuma ejo hakavuka yinde sano do coiffure pembe niwe inyuma yiwe donc baba kiriya bahora baza kwanza urya nyene yagize sano do coiffure hakije kugushorera asigaya yimwawe n'umuryango wiwe ababanyi biwe canke abagenzi biwe canke incuti ziwe abo bose bahora bazi wawe iyo ni ntuze ya mbere abo bandi nabo haci havukira indi shami ugasanga ahantu hari salo imwe zibaye salo 200 nk'akarorero duharuye bene amasaro bonyine 19 dufate barakuvuye imiryango yabo yose donc ntihaba hacinjira abakiriya kwa kundi tugiye muri ano photography rero harabaye sinovuga ngo jewe birambabaza ukuntu bimeze uko ni ibintu binezera kubera mu bantu buguruje ama photo studio benshi batanguriye muri ano photography abakozi abakiriya baza kwifotoreza muri Arno Photography kubera ku fidelite yabo naraheba bakansaba na service ati Arno twebwe basi tugumenga utwigishe je nta mutima mu mubi nari mfise naho abantu benshi badashima mumfa akantu gatoyi akaca aharura ko mumfuye ntamenye yuko nicageze ko yakigeze ko kubera wewe je navuga ati sawa nka Karolo Berling akora muri Homewood Berling yava ku musaga je kwifotoza akifotoza mu nyuma ubushika kandi amara ati kwera uri umukiriya kandi uzana n'abakiriya benshi ubu nzoza ndagufotora kuri gusa bivuye byo kumfotora kuri gusa aca yisabira ko yoza arigishwa kugira ndamufataho umwana wo muhira avuga ati nta kibazo Jesse naharuri ibyo mu nyuma navuga ati ateye imbere ku mbora zonyibuka cyangwa azokwibuka umwana wanje sinari nzi ko bishobora kuzamo amabifu jewe nabona gukora ineza ukigira Imana ikakuriha sawa mu nyuma maze kubimenya hagize ibintu mupfa bujyana n'umwana na nyina cyangwa umugore n'umugabo ntibabura utuntu bapfa umugabo murapfa n'ikintu umuntu mugasubiza hamwe mukabandanya mupfuye ikintu rero akacacomoka nk'akarorero iyagiye acasigara kuvuga nabi akibagira yuko iyagiye ashikiye gukora mugabo baze yuko akore yayikuye iwawe ico kitiyohe tugiye kuri Peter Nins
naho naho sawa sawa Peter Nins yarasanzwe abikora neza
nuba bikora neza
cyane kandi yaranagira na promotion nini ya cyane yaragira publication ifoto zanyu zigatembera
cyane
cyane Nins
Yeah, icho vraiment n'ikindi kintu nacyo nyine kitakiyo gutangaza. Kujyanye nabivuze ati urana n'ama mariage, sizi kunda mu buzima bwa minsi yose abantu baragira mariage bagashiramwo n'umutahe. Wanashaka kukazama missing ngahe ngo divorce bakagabura n'ibintu byose kandi bakiyangaje bari babono baruko. Donc umuntu umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu. So ati je ndi mubi canke we ni mubi canke twese turi babi canke kubera shetani ntiyica yarakora. Peter Nizi yambereye umwana mwiza twakoranye imyaka itari mike kuva 2018 turi kumwe. Ariko Peter Nizi agitangura gukora yaje vraiment ari kuri niveau yo hasi. Kuburyo amafoto amwamwe naza kuyakoresha kwa Benturo. Sawa, ifoto zikantera isoni gushikaho njana kwa Benturo, ati Benturo nkorera zino foto vraiment. Zimwe nkamubarira Peter Nizi ati izi oya zireke vraiment nkaca ndazitwara muri flash. Bentena kazi ko nkorera. Mu kuvuga rero wewe
foto zakogwa na Benturo zica ziza ziri korogo.
Zikaza ziri zikaza sikorogo ya no photography. Ico gihe nti Peter Nizi yagiye gushira ko logo yiwe igihe atanguye gutera intambwe bwa mbere hari ko Arno photography gusa. Sawa no kuvuga abantu babona Peter Nizi akorera hajya babona ko ari we yazikoze. Mugabe ikintu cangyoheye kuriwe yaragize umwete aca aragira nyene aritanga kugira aya meriyo rumwuga wiwe. Aritanga aragira bidi araja mu marosherche yarafise umwete nti vraiment ico kintu narakimukundira sana yakorije ro numurango. No kuvuga rero aca aragira iterambere ku marosherche yagize no kuvyigwa yagize atanguye rero gutera imbere haciye nk'umwaka n'inusu asanzwe akorera nga yakorera kuri studio yanje. Niho hatanguye rero buryo umuntu kenshi iyo aduze glade aravyimba katangura nyine ha ibintu byo kugara ibintu vyiki mugabo urabitahura buke buke umuntu rero uko atera kura mu mutwe mu vyiyumviro niko agenda agira izindi mind n'abamwinjira mu mutwe n'abagiriki hakacatangura ari ibintu byo kudahuza kuri iki na kiriya nk'akarorero hakaboneka amadeal wowe ukaronka amadeal yawe amadeal ajaraba Arno photography kubera azwi nka Peter Nizi canke umukozi wari wese hajya baje barondera Arno photography abakozi bo muri Arno photography bakaca baje gupatana deal ku izina ryabo amadeal bakacagenda bakayakora amahera bakabikabo bagasiba nko ku kazi bagiye gukora deal zabo amahera bagashira kuri inyuma urumva uri nk'umukoresha ukaromarka kanki izo nyinshi n'izindi ziri muri ubwo buryo aho sishatse kudoma ku mantu je yose ukaca rero wegera abakozi ukababari ati bino bintu bikwiye ukacubaha n'amagasopo ukababari ati nuku hayo mari ukacuraba ku bwinshi bw'abakozi karaba na capacity bafise yo gukora ukacuraba icinjira ni zero donc menshi aca pembeni ayandi naya mani ya madiri bakorera pembeni sawa wewe rero umaze kubiromarka wahabasigiye kufata decision ukavuga swati umukozi ntiyohembwa menshi Peter yatanguye yarahembwa 50,000 afungura hajya deplacement akura hajya umva amayinite ama mega iki byose biva ayo 50,000 nta depense yarafisemo hanyuma ukacumwa arati wewe bivanye n'amahera yinjira ku munsi cyangwa ku kwezi n'umushahara wawe hakwa kutavamo kubwira ibyo ifo kugabanya umushahara kugira n'akazi kagenda bien umuntu rero akaca kubara ati wapi jewe n'umushahara sinova ino ngo manuke hariya ni proposition so kumwirukana canke siwe abumva kumbure nawe aciye aronka ahantu bamuhemba nka menshi naho yoba nka 5,000 uramutahura ntiyohembwe ibihumbi nk'ijana canke munsi aronka 5,000 canke nawe ntiwokoresha umukozi atari karinjiza amahera umuhemba urumva donc umukozi umukoresha yinjize umuhembe hanyuma nawe agukorera umuhembe amaze kubona ahantu hari akarusho ntiyoreka kujyayo ikintu rero kibabaje canke kibi kuje nabonye muri no ntunzeye nuko mumaze kuvana n'umuntu kumbura rosa akazi keza karuta kiwawe canke kumbure nawe wananiwe kumuhemba kubera ibyo yikarakora akazi kariko karayumba muvanye nuko ihanze y'ibyo mwahurira ko vy'akazi hacha haza yandi majambo akavuga uri mubi none uwo mukoresha udashobora kumuhemba
majambo make aho no tuvuge yuko Peter Nizi yari karasubiza inyuma company cyangwa tuvuge yuko Peter Nizi atashari karinjiza muri company ya studio ya Arno
ya two bivuga uko tubicishije muri zo nzira zibiri kuko tugiye kuraba rosette yo ku munsi tugiye kuraba amahera yinjira ku munsi muri rusangi tukaca tuyakarekira ku kwezi tukaca turaba amahera ahembwa kubera ntiyakora wenyine bakora abantu abakozi batatu nyamba atari bane Kacura bukuyemo amahera y'abakozi ugakuramo amahera y'inzu ugakuramo amahera ya ratio. Je naja muri mwe byasaba ko ni isopa mu mfuko kugira naraja no mu madeni yiwe nk'amezi abiri atatu. Y'umushahara kwera avuga ati oya rose sauti ya rose ndiko ndakora. Urumva? Ukuvuga hari inzu uri inzu ubona akazi gakogwa ukwezi kugahera n'umushahara ukaboneka ukabura w'abakozi. Donc akazi kameze fo ntikariko karinjize. Urumugenzi urumukozi w'umugenzi wanje ubwo uwo mpanura ati boss kano gazi ubwo ni ugare kubera nta kirimo kubera tugiye kuraba yo mpoma ko kukwezi cyaje ku munsi ni yokora n'undi mugambi
ni ona photography kiraho nyene benshi cyangwa abakozi bagiye baraca kwa no hariho abagiye baravuga ngo ahuno n'umuntu agoye kubana ahuno n'umuntu adatahurana ngira ngo nawe birashobora kuba byaraguciye mu matwi rimwe rimwe ukabyumva ko birinze nanjye ndabimenya egal ko nawe ubizi kandi wibaze ko ari ukubera iki abantu bavuga yuko uri umuntu adatahurana
apana abantu sirtu abakozi hamwe n'abakiriya wanashaka bamwe bamwe donc abakiriya baba bagize ubumwe na nyabakozi hakaba burya budiri bwa pembeni ba ega ukuntu je nibwa numvuga abakozi kwanza baranyiba nari maze gufata amakamenshi ku buryo byashika nk'abakozi bakaza bazanya amakarte memoire yabo bagafotoreramo abakiriya pembeni bakinyidiri n'abakiriya no kuvuga iyo kayibaye haba habaye koraba
narageze kugakora iwawe
saha sawa wayigeze kugakora urumva yuko mu bansubiza inyuma nawe ari sawa no kuvuga izo ka rero zarashika kenshi nkabona nuko abantu buzura nkaja kuraba ku mwisho w'umunsi nkabona amahera ntiyinjiye haba habaye collaboration y'abakozi n'abakiriya no kuvuga rero umukiriya kumbure hari ikintu yari hamake ahaye umukozi donc haba bakoraboye kandi amahera yacaje ku mufuko w'umukozi maze kuvumbura ayo masekre umukiriya yaziko yahora ari hamakeye acishije ku mukozi yategezwa gushavura akamvuga nawe umva nabambaye intamba myiyiwe umukozi nawe ndamufashe vyabuko nyene yavuga ati uyu muntu aramboneye ahantu ndiko ndakura gafu ivyo je nkunda gutanga akarore k'umuntu yanyegeje nk'inkoho ahantu urafashe uragira anyegeje inkoho wowe uzi ko ari wowe nyene uyizi naho waca haza umukozi cyangwa umwana wawe akaca avuga ati papa burya nabonye ya nkoho wanyegeze hajya rofetike wumvise yuko abizi uwo mwana akwa kuba umwansi wawe sawa wowe rero uri kuranyiba ndagufashe uri kuranyiba nca ncika umwansi wawe uzi uraba umupolisi n'umusuma burya umusuma abona ko umupolisi ari umwansi wiwe kandi yamubona ko ibana none muri abo babiri umuntu mubi ninde umupolisi n'umusuma umupolisi n'umusuma ninde mubi ninde muntu mubi umupolisi muri ka basi yugufatirwa itonga nk'ubu umusuma afashwe
n'umupolisi
sawa ninde ashavurira uwundi muri uwo mwanya
bose barashavura
barashavura sawa kenshi umupolisi
no
umupolisi kenshi ntashavura kubera umupolisi aba yandikishije kandi aragihegwa abazi kino gikorwa ndagihemberwa swat hajya ari plaudi icyo kintu abakoze mugabo umusumo ugiye kuraba mu mutima arihe bavuga ati uno musi byageze umva arumva ko abasawa umuntu ashavura cyane ni umusuma kandi ashavurira umupolisi sawa ni ukuvuga rero umusuma cyangwa umuntu ariko arakwiba umaze kumufata muri uwo mwanya abatanguye kubyuka bifu umufata uno munsi umuhe gasopo ejo umufate harageze igihe bagira ishyirahamwe ry'abakozi bandi bakiba bose babunze inama bapanga ukuntu bayagabura gushyikaho igihe kimwe mfashe umwe muri bo tugize inama bakavuga ati twayagabura uku n'uku n'uku aho rero ugiye kuraba mu gitondo banywa amata bakagira ibiki saa sita barya amanyama bakagira iki bakanywa amamariti bakanyijoro ukavuga none bano bantu ni amahera gusa ndabahemba urumva niko kampuni rero yasubiye hasi mugabo tugiye kote ya pita sinzi ikintu warumbagije kuri pita ku bantu bavuga yuko jewe ngoye kubana ni muri iyo sanse rero abakozi baca banteranya nabo bakiriya ku buryo babahaye nka raporo nk'ubu nk'ifoto nazifashe nkazifuta cyangwa nkazifata nkavuga ati izi beneze foko ndababona kubera igihe abakiriya bagiriye iyo diri bakaca bagenda mu nyuma nkabiro marka amafoto swati nkayafuta cyangwa nkayafata muri uwo mwanya abakozi batanze raporo ntibishyira kikosa bavuga ngo wamuti ngo nakangwe yaciye azifuta ngo nakangwe afise umutima mubi oro ni ntuze ni z'ubusuma ni fraude wafashe urayifata ukayishyira kerike paru ukarindira ko bene yo bitoke baza cyangwa bazirihire nawe amahera yinjiye muri kamu kwera hakoze appareil photo yiwawe ikoresho vyiwawe ni mashini za gutreta ni yiwawe numwanya abaza gukoresha nuri wakwera bazikora mu mwanya w'akazi urumva ibintu rero nk'ivyo kacabuga rero ngo naka ngo ameze nabe kwera liberté nabaha bakisanzura bagakora amanyanga menshi mbonetse akanya na gato inkaro marka yo manyanga niho baca babona ko ndi mubi. Yeah.
Ni igihe gito cyane ndabwira pasi igihe kinini giheze twumva ngo Tyro 6 ari gukora muri no photography.
Yeah.
Muri cyo mu gihe gito kitarenze n'indwi ziri cyane nimba tari zitatu dusakumva ngo ntakiriyo kuko amakuru yo ngahaje ndayumvira hafi kuko ni muhira. No photography Tyro mwapfuye.
Ya Tyro 6 sisa nta kintu twapfuye ni numujama wanje apari akazi no kugira ndamuhakazi nakamuhaye nka petit frère nk'umuntu twari tumenyeranye mugana abona yuko yahejeje ishure ayicaye muri uwo mwanya aranabinsaba kwanza umenganije nayo muwajije sinibuka me twarabivuganye muri rusange hanyuma mu kumuhakazi naramubajije disponibilité yiwe ndavuga ati ndakeneye umukozi ari disponible umwanya wose urumva apana handi uvuga ngo nangajije abakozi hakaza nk'umukiriya yejo ngo nta mukozi ahari kwazomba umuntu yagiye madiri iyo yagenda nkamubaza eske nta yandi madiri ufise ukora ngo yaye ngo ndafise gusindira imbere muri studio unzoye marayamba umva ibintu nk'ibyo akakubara yuko kumbure azobura nk'iminsi ibiri uravye nko mu kwezi sawa hayima rero niko kuca azararonka tudiri nyimba rutudiri sinzi akabura nk'uno munsi bukeye kabiri nkasubira nkamubura ku kazi umunsi wose ugahera bukeye gatatu nza numva ngo ubundi munsi niho yaciye ansaba uruhusha yaramaze nk'uno munsi yasibye ejo arasiba ku mugoroba akacambarira ngo ejo sinzoba dispo ngo hari ibintu nzojamo ngo vya regidezo vyo muhira ya je rero nkaca ndamubaza ati none kuno munsi ubimbariye ejo ko asibye umunsi wose umukozi ashobora kuba yangaje agasiba atanasabye n'uruhusha umunsi ugira kabiri akaca gusaba uruhusha naho nyene akaza ngo uno munsi sinza kuboneka nka saa munani sangapi umunsi ugeze saa munani uno munsi sinza kuboneka ngo hari ibintu ndimwo ngo nkaca ndamubaze sawa uno munsi urambariye kandi ugize neza ejo naho wari mu biki ko utansabye uruhusha antuka akazi kariko kose uri yangaje ahantu uzi kuhembwa ku kwezi ntiwosiba n'ugucererwa uravuga ati uno munsi nshika ntebe cyawumvira usibe umunsi wose uhere buke ubwire mufise taniye contact n'um boss wawe bukeye uje muzindi dire hageze saa munani cumara ngo no munsi simboneka yavugisha ukuri aho kandi aho bica bija muri reputation kandi yanjye mbi ngo nk'ubu nka Tyro ngo yamuzanye ngo haciye iminsi ngahe ngo baramwirukanye none umvire umukozi nk'uyu
niko nivyo nako ndagerageza no kukubwira igihe nakubwira ati biravuga cyane yuko aho no photographer ari umuntu bakozi biwe ngo batigira bahuza umuntu akubana kandi umuntu avyumvise ukagerageza kurushira no muri logique
ucumenganije
ucubona umwengo nivyo ubuzi amabanga ari hagati y'umukoresha
n'umukozi
wiwe ya ni aho no photographer tuvuga ati ne studio iracyahari Arno ibyuma biracyahari Arno ari guteganya gukora iki kugira ngo studio yiwe isubire igeze kuri rwa rwego yari iri kuri gitangura
ya Arno photography mu bisanzwe ntigeze yicara Arno photography ntigeze yicara kiretse yuko abakozi bakora muri Arno photography namwizego yari apare ubwizegwa nyimba barapibiriya dufate ibikorwa vya Arno photography mukabibona ku mafibi no ku marezo sosio yandi abakozi bahari ubu novuga yuko nta nivo nini ya nivyo bafise muga barashoboye antuka bafise nivo iruta iyo abagiye bari bashoboye bahereye ko par exemple nka nivo Peter yari afise abahari barayirusha nivo yashikiye ku bwa mbere kandi ama intuze ibikorwa by'iwacu biriho biriko birakogwa mugabo kenshi tuba turi kuri tere kenshi dukora kuri tere mu bintu by'amamariage amadote amaniversaire n'ibindi byinshi no kuvuga rero kobera kenshi tuba turi kuri tere turizegwa cyane cyane n'abantu bagira amamanza atandukanye mugere twagiye kuri tere tugarutse turafata umwanya muremure wo gukora ugutreta ibikorwa tuba twakoreye kuri tere purugireke tuticaye hanyuma tugiye kuraba kote ya studio tugiye kuraba kote ya studio atari uko tudapibriya nk'amafaranga yinjira igihe ba Peter bari bahari abantu basi babizi cyane bari bahari turinjiza amahera aruta ayo twinjiza igihe bari babizi bari bahari ikikwereka rero yubwo ubwo twovuga yuko ijya ni mar necessaire umva bari bahari bari bafise izina bari bazi bari bashoboye barapibriya kumbe biboneka yuko icaza cashikira muri bo nticashikira muri arno photography urumva nikuvuga amahera vraiment basi novuga ati umwimbu turonka urashimishije hakacha hiyongera ko umwimbu turonka kuri tere nikuvuga nti twicaye turiko turakora kandi cyane nikuvuga nta muntu azokwitora azokwitura arno photography avuge ngo yabuze service nkizo yahora aronka kera ya niko bimeze
twinjira muri vie privée gatoya
yo
ni arno photography ni arno adzwi cyane mu buzima bwa photography arno muri no miss nka afisa makuru yuko ngo aheruka ngo kwirukana umugore wiwe kugira ngo agumane na Aniela Aniela menshi bazi ayo makuru mfise n'urusaku cyangwa makuru mfise ndahagarariko
no nikuvuga yes no vuga yuko amakuru mu bisanzwe amakuru yose waje ufise
mu bisanzwe yera kwandiki
no si ni apera ariko mbona itarije mu bisanzwe amakuru yose mu makuru wajuzanye yose yose no yiturusa ko kubera menshi baruya afise kamakenga wayumva mu mwibarabara hariho ya hariho ayo warose avuye kuri jewe direct sawa kandi ni byiza yuko washikiriye ukanyibariza amakenga kuri wewe
ahere
ya
banze
sawa no kuvuga uyu Aniela ni bijya bintu abantu bakubariye yuko jewe kuri vyanje ya photography nyimba wumvise Aniela wenyene ngirango warufise abantu bagwaye amakuru nabegereye Aniela iyo ugenda begereye abandi bari kuguha aya makuru y'abandi kuburyo
ubwo mumere nka wa muntu yavuze ngo kubunzi nabi ngo nukubera ngo wama wicarana n'abantu banyanka ngo umunsi wicaranye n'abantu bankunda uzokumva rero na ya kote nziza yanjye
sawa nukuvuga rero abo bantu ba Aniela nta
muracya dating
no ntitwigeze tu datingana ya Aniela ntitwigeze tu datingana
ariko nsumira ngo mwahebanye ngo imodoka igupfiriye kare ngo sasita y'ijoro mama nimugiye haro
no sasita y'ijoro imodoka kumfirako iyo amakuru yakuye kwa Bentulo Bentulo niyo yaguhaye amakuru umviriza Aniela no urazi Bentulo nari ngiye kumutora yari yagize karaoke no ego no umviriza
akoze abundi wacha
koka umviriza Bentulo yari afise karaoke ahantu ico gihe nari maze imisi afise imodoka y'umujama ntiyari na gwanje mugabo ya nije nari ndayifise gihe Bentulo kubera tumaze gukora na byinshi tumaze gufashanya byinshi n'umugenzi urumva Benten n'umugenzi twaramarana umwanya muremure twarahanurana mu buzima bwa minsi yose donc rero maze kumva ahantu hari nkabona mfise imodoka ndiko ndazunguruka arambare ahantu hari ko bitaza kumworohera kuronka deplasma sawa
nije ni Aniela
ahinge hama ndiko ndagenda nciye gya kanyoni cyaduhura na Aniela urumva ndamubona hagaze ariko aja hehe Campero
muri ya karaoke nyine mwari mugiye
no oya we yaragiye Campero urumva ariko ntuze we yarari amaje hariya kuri kumase Benten sawa ariko zakajaga gutyo hama nciye kujya kanyoni ndamubona Aniela namo ni nka lift nayo ndamuhaye ndamudepoza Campero urumva muri uwo mwanya ndamudepoje Campero kubera Benten yambarira ati duhejeje sawa ntacu nje ntavyari bwambarire sawa ntavyari bwambarire sawa Benturo niho naca yambarira ko ataraheza mugabo soon aheza cavuga ati reka ndepoze Aniela mu kumurindira rero Benturo ko aheza niho guteramira gato Campero sawa muri uwo mwanya mvuze ngo nje gutora Benturo Aniela avuga ati ntacyo ndiko ndakora ngaha
tujane
kubera n'ubundi kubera byari no umviriza umuntu urinzi twari tuzinanye bisanzwe nko kwenda kuzi nkuko nto gusiga mu nzira
wewe turanziranye nje nazi hose
nta lift ndagohawe sawa tuje
wamunjako
sawa nacho muri uwo mwanya yari nk'umuntu nyene umva kumbura abantu yaragiye kuraba canke canke ngira ngo ikirere yasanze kiri muri Campero kumbure numva Campero hashuha nyene umwanya ugeze mbari ko hari hakiri kare hari satano ntiyari bwagere niko rero kuca tujana tugiye gutora Venturo tugeze juste hajya kwa Sioni imodoka nti haba pane bet essence irakama turabura hano dukura essence muri uwo mwanya rero sivuga ngo twahebanye ngo
mwebana basine kwenzi ngo ni babantu ngo ni babantu ebantu ugize igisangara gito
iyo birangiye ya no bivuga uko mugabo ni kubera ntuzeye twari turimo atari iyo ntitwari muri ntuzeye urukundo ntitwari mu ntuzeye gusohokana nkuko mabivuga ntitwari no mu kazi kose ntituvuga ngo twarahebanye kubera umva twarabanye kujya abagenzi hari igihe umugenzi mubonana mu minsi mikeyi bakababona nk'iminsi ibiri itatu muri kumwe n'ikindi gihe mupoterana wanashaka n'umwaka ugahera donc aho habaye gutakarana sino nejo wotubona turi kumukacho uvuga ngo ngo bwawe ni ngo bandi bari barahebanye ngo basubiranye orosuko byari ntitwari muri iyo ntuze gusa ikintu ico kintu cyarambabaje vraiment twari kumwe na Venturo yaciye afata na Marete fata taxi udusanga hana hacaraza adusanzeho niho aniera ewane aniera yaciye avuga ati mfatira taxi nsubira iyo narindi mu bagenzi basi turamufatira déplacement aragenda urumva
niki cyakubabajaho
ikintu cyambabaje nuko iyo muri kumwe n'umuntu akagira ikibazo vraiment kumutererana ikibazo ntibari byiza yarasiguye yarazanye motife avuga ngo abakobwa ngo urabizi nawe ngo abakobwa ngo urimo gahinga ngo izisaha oro
kandi n'umundi mwari mujanye
nico gihe yaragiye mu gahinga donc yasubiye muri ka gahinga ko muri Campero mugaho agahinga koko gasakaye umva yavuga ati mu gahinga mwibarabara uco byumva mugano mu modoka razi yuko ushobora basi nyimba we yakinye cyangwa kubera imbeho twari kumuganira mu modoka basi imbeho ntiyari kumusangaye ikakibinzu basi sawa
imodoka uriya mbebe no mushira muri nombre y'abakobwa bishyira kuri social media abakobwa beza biyeneye that's why rero umva ahantu hari umushyize utari umushyize
ni hajya ibyago bishikira donc bigora abagabo niko yari umugore sinshaka umukobwa sino ingorane na perezida ashobora kumushikira perezida ashobora kugenera modoka igatoboka ipine nawe nyine rega agatuma cha ni kwera waho bari yinda cha jamu
none tubaye clair tuvugishije n'ukuri
yeah
hari akantu ka geste kari gahari hagati ya na photography na Slay Queen Aniel
no
akantu kandi yakumita Slay Queen kuko ntavyemera cyangwa ntavyonzi ariko na Aniel
no aka geste nukumenyana gusa n'umuntu ubugenzi to simple ya pana ko kandi wiyumvira cyanke uri uguma we insista kumenya karenge yako nakubariye sawa aha apare y'icyo gihe basi cha cyo action yabaye akantu gatuma wo kwiyumvira ka geste kahari iyindika wotanga ka karorero basi yo mu bihe byiza ni yahe kugira basi
ako ya no tanga ka karorero ni jewe abakunzi babondi wacu nta kintu nkunda kubahisha novuga nti ni umunsi wa mbere umbaza ati uyu mukobwa uramunzi yagiye muto wangu
sawa aho ndakumva gumuza
muri kamera za burundi iwacu mukaka
aho wahejeje cyangwa hari akandi
kundanije uwo munsi wa mbere umumbaza gusa narabonye kumengo harimo akantu harimo kwa
okay sawa ako kugira ndakakubaze kwanza ntiwambaje n'impamvu icya mbere wewe mu bantu bamenyekana cyanke bazi abantu nk'abajya urazi ko wasanze umunsi sinahushije
yarigeze kuba umufixen
sawa umviriza no kuvuga kijya gihe ni igihe nyine Arno photography yari ivumye kijya gihe
ariko nta foto zasohotse yifotoreje muri
studio oyaye umviriza kijya gihe uzu mubaze naho mwokora ikiganiro cyanke naho tuma naho abakunzi bino TV bogira ni Burundi Watch TV.
Yeah, Burundi Watch TV.
Naho bogira ni gihe nararondera abantu bo babazwi. Urumva? Naho uvuga ko ushobora kumwita umusore Queen Magata vyemera abantu bazwi cyane, nkunda kubona cyane. Cyanke botoka ku ifoto, ku buryo ifoto wozifata ukazishira nko kuri rezo social. Yo, zari foto zo gushira kuri social media nari nkeneye kandi nicyo kiganiro cy'ambere twavuganye. into icuro ya mbere tuvuganye cyo tuburanyeje nawe nico kintu twaganiriye ko ya
nake
eh cyakuvyemere nuko bimeze
yabuganire kamfe kuvyemere ngire ya amno akajambo kamwe kubakunzi ba buhunzi wacu ko aradukurikirana wongira ubambira gukora subscribe no granda gusaba ubemerere yuko ubundi munsi nitwagukenera muri kamera zacu cyangwa muri studio zacu zotwitaka
ya teno no kwibaza yuko simfise nk'akajambo kamwe cyangwa kikubera mu bibazo nabajijwe hari kindi cyari nari nkeneye kubazwa mugabo kubera moto kwinjira
icyo kibazo kibaze ucishishura
sawa icyo kibazo icyo kibazo ni kijyanye na Arno Photography ubwiwe apare yakazi hanyuma ni kibazo
ikindi kibazo utanyishiye nako kijyanye no kumukwirukana umugore
sawa icyo cyo kwirukana umugore no umugore tumaze igihe kirekire tutabana sawa ubu ndibana ndamaze ikiringo kicaka kwegera umwaka nitwapfuye vyaniera canke kugiriki urumva ni hamwe nyene bishika zigakomora na mahembe sawa mugatura mazikiringo gishaka gushikira umwaka je ntabana n'umugore nibana je nyene umugore abana n'abana nyene abana babiwabo n'umugore je nibana je nyene
uvuga ngo ubu Arnaud
dutukuboko oya ntaki oya ntaki riko vrema yombiriza no kuvuga ivyo nta naho bisabisaniye kwera ntivyari no muri ivyo umva muri ivyo bihe siko byari bimeze donc ikintu gusa nshaka kimenyekane gatoye kuri Arno Photography nuko Arno Photography umuntu yaramunzi ejo haheze nuwo mubona uno munsi n'abantu babiri batandukanye kubera nk'ubu umuntu azombona mu minsi ibiri itatu n'uwambonye mu yindi minsi ibiri itatu itandukanye turatanduka kuva aho ntanguye gusengera muri Shalom International Family iri ngaho kuri M Forest maze guhura n'umubyeyi wanje Major Apostle Simon hari ibintu byinshi byahindutse kuri jewe kubw'ibyo ubu nsigaye mfata n'amafungo bigakunda kare vrema gufata amafungo ubundi mafungo y'iminsi 14 nicyo gituma mubona n'ukonda
nonze tuzokumva ngaho no yagiye mu misozi ngo muri
ya ivyo byose imana ibindongoyemo vrema no bishima sawa
agacupa
na hevye ewana ayarongere cyambo cyabara uraze ko twagasangira kenshi sawa amaoxi namsi yo sibiki ya abibumvye narabaseze donc ubu umuntu azombona aka kanzi imana akabona ntakomfashe ntazovuge ngo Arno Photography arishima
ahantu asaba kana uhanze gahano ntiwonda
erega ingorane nuko naje ubwanje ntonanirwa kukisabira n'ubu nari kukisabira ariko urabona ko uri kuranywera ko
ndakubwira
sawa undiriza no kuvuga ndashima mu mibereho ndiko ndabamwo ndashima uko no guhinduka kwanje nino ngingo nafashe yo guhinduka kuko ndabona yuko igihe namaze abana njarajara cyane vrema mu byisi ndabona narahombye vyinshi munyagiriza ba Aniela bose yumva ibintu nk'ivyo donc nari mfise reputation mbi ndashaka rero guhindura amateka ndashaka korienta ubuzima bwanje ku mwami Yesu sawa kubw'ivyo rero ndasaba umuntu wese yoba kwirikirana kino kiganiro ya sirtu umuntu asenga cyanke iki afasha amasengesho anyongereza inkomezi kugira ngo ume muri ino mibereho nkasaba n'undi yo kwifatanya nanjye nkawe mbonye uhevye kakantuze nkawe byongyohe aka ice cream kabakuze sawa nkawe mbonye ugahagaritse vrema byongyohera nubishima sana imana rero ibahezagire murakoze
ubonye ubukiriza gukora subscribe
nkasaba ko mwagira subscribe kuri channel ya Burundi Watch TV hanyuma nkashimira TV yanyiyumviriye ko ikangendera mu bisanzwe ni berekanye urukundo kubera umuntu akwiyumviriye akakora mu nsaka akakugende cyaka na gutelefona cyaka na kubipa wanashaka aba rero ntibakoze ibyo gusa bafashe ama déplacement bazana ibikoresho byabo barashaka kumenya Arno arihe ari kakora iki ubwo numwitwara ariko nosabira ko bogirira nabandi bose kandi ntibahembwe gusa n'amakampuni yabo bahembwe n'Imana kubera niki ni igikorwa cyiza cyo gushimwa kubera nk'iyi message ya nyuma ntanze ntishobora kubura kugira impact wanashaka no kundi muntu atari concentré gusa n'ibi bintu nyene bya abastare abastrike queen sawa murakoze imana ibahezagire cyane.